Sing along. Oh, sorry.
Remember how we'd while away the hours and dream of all the things that we should do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose, we'd fight and never lose, for we were young and sure to have our way.
Da 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 da
on my love.